your friend Brock Ujo, Waba Probo, Ewo, Despair Media, Aye Peace, UTV, Neat FM, OKFM, and a few Peace FM online. And near bidding commercial, seen a Jubilee City, and it now see and so Juma Moye and the Omabaye, a dear boy, Ama or main crato, Akonani.
Oni mwenye mfo kujo opon kruma ene na bedi ichi oni mwenye mfo payos ena mhajite na buwa fo ene afofofobia eko mwuhu ena ene de wumbi pie mu ewe Despite Media. Womu di omu tri mwpo ene ya mwa ye ene ni afe nombe yi nina ebe tuja. Womu paye omu nanti siyane se womu beta Despite Media se wejumadia womu swa ya ni nina abwa ama amemu papa abba na fesu anyongufa eda womu ni asuyeno entemnu imu betimi aye din.
Ministry no ya inye jumane se abay nyuma oyɛ no yɛ bɛbɔ ho dawuro na sɛ obi so wo bibia wo pɛ sɛ ɔte wo aban ho a yahwɛ de anim na aban no yɛ wo sɛ ba no yahwɛ de aba since I buy ifi ase ne de niamma hodo egu akwan mu a yɛ boa ma aban information about apart from your Meet the Press series wo mu ayɛ ya mo reporters ba bɛkava no yɛ de foforɔ by a friend minister's press briefing akwasi ada wia ukwa ada wia ntentem so no nea yekɔ so kɔtwi kɔ brema wɔ sɛ tumi ka ho asɛm no yɛ de aba abɛto abɔnten banyen kran kɔ aso yɛ fi town hall meeting so ase a yekɔ miae ɛne ɔmanfo kɔsi nkonwa na adwuma ɔmanpanin ne aban yɛ no yɛbɔ ho dewu ɔmo so wɔ adwenkyerɛ bi anaa sɛ kɔsa bi ɔmo so atumi abisae abɛfo ntentan deɛ ɔmo yɛ wɔ so social media yi so yɛtumi abie yɛ yeah, social media bulletins are a brainy a brainy a udi echi wa Facebook so abu tumia unse niya mani bibere so ya digu wa ntise bina krampo ya mani muni nkoma abu unse biwa wa ewa ya social media pages no eni niya maa hudu wa suwa ya di biya kwain sese bibina ubi fifia na bibia utumi contact ya ina ya tumia maba information about ya damu wa sisu se a brainy na se yihia se mube biya kwain maya na ya ni gana maya suwa kasa mubu waye ya ni saa as a bibi so e hia mo asabe mo amon fa mo tri mo po en tutu mfuturu nkofo ani but mo frey en bisa ye na yetumi achire mu dia e wo ho te na e besra mo yenketan odi na na yenko mo ade bia edi na no na ye koso a ahye mo kena
nti yeso I wo information ministry na bibi a stress e dia obi a ye wo na fa na bia no no so ma ya so te a senior ye bo ho de wo tri mo e bitumi aboa e pegam obi a ti no bia adwen so akọ so ebi oso no sene awo kana to bi asem bi ba boss asem panan kaseni na bibia ba betu ato ne ama ketwa na ba betu ato on overshadow asem pana na asem kese no nti dale da so yebesere sem nyina so mba ye ni akọ ne ma nsem kese e bema oman na kọ ne nim no ye bema eno akọ ye ye ne saa no so di twato a meka so ne se ntwa dwume ye aye so ye wo standard ye wo ethics a ye de ye